Urwaruka rw'Abarundi ruhurikiye muri diaspora ruriteguye kurangura imigambi y'iterambere bafadikanije n'urwaruka ruba mu Burundi. Ivyo ni vyigiye hamwe mu nama yahuje urwaruka ruba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gisagara ca Houston muri Leta ya Texas. Hakaba hari kuri uwa gatandatu igenekezo rya 2025 Ruhuma uyu mwaka nyene. Kurikirana ni ubuntu Jeffrey Jaffet asanzwe arongoye urwo rwaruka rw'Abarundi rusanzwe ruba muri ico gisagara ca Houston muri Leta ya Texas.
Inama twakoze tariki 25 z'ukwa kabiri mu 2023 yari inama yo guhuza ugwaruka gose hano muri Houston. Urabona turafise ugwaruka gwishinga muri Houston kandi ugwaruka gw'incabwenge, ugwaruka gufise imigambi na tuyaga nivyo nibikorwa byinshi tugiye gukora mu mezi ari imbere, mu myaka iri imbere, kuri kazoza keza ka bose kugwaruka ruri hano muri Houston, Texas.
Bimwe mu bintu bikuru bikuru ubwo gwaruka gwigiye muri iyo nama ni ukumenyana nk'Abarundi, gushigikirana, gukorera hamwe imigambi, mbere no gutsimbataza imico n'akaranga by'u Burundi.
Niyo twabonye ati ibyo biba byiza tutumiye kugwaruka gwose tugahura tukabonana tukayaga hanyuma tukamenyana mbere kandi bona mbere tukamenya n'igitigiri cy'ugwaruka dufise hano iwacu muri Houston, kugira turabe ukuntu nk'umuryango twokwicara dufise n'imigambi myiza kandi tumenyana tuyaga nivyo n'ibikorwa byinshi tugiye gukora. Dufise umugambi mwiza wo tuzohuza ugwaruka gwose mu kwa gatandatu kabisa, tubara umugambi wambaye gwose tuzoja hamwe twiga imico yacu, twibukanye imico yacu.
Mu byo bapfunditse hamwe ni uko bifuza guhuza no gukorana n'ugwaruka ruri mu Burundi kugira bakorere hamwe imigambi yo kwiteza imbere hamwe no guteza imbere igihugu cacu.
Uko dushobora gukorana nk'ugwaruka ruri ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu gihugu cy'u Burundi, nuko twokwipfuza nko kubahuza hamwe tukaraba ukuntu dushobora gukora bafite ugwaruka kweri rufise ingabire hiyo canke ino bakunda umuziki w'u Burundi, vyogenda gutegera turaba ukuntu twobahuza nabo nyine bakaja hamwe ari ngaha muri Amerika ariho mu gihugu, canke n'ugwaruka rukunda ivyashara, ugwaruka rukunda business, ati ni gute twoshobora guhuza ugwaruka rukunda business hiyo n'ugwaruka rukunda business ino tugahuza hamwe tukungurana ubwenge maze tugakorana mu buryo bwose kudufasha twese gutezanya imbere aho turi no mu gihugu cy'amavukiro cyacu mu Burundi. Ibyo ni ibintu kweri tubona byo dufasha hose twese tukagira aho dushika maze iterambere rikaba mu gwaruka ruri mu Burundi no mu gwaruka ruri ngambura Amerika nk'abanyamuryango. Murakoze.